amahoro kuri mwe mwese muduteza amatwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma amakuru y'ijwi rya Amerika turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana
urakoze Jeffrey umufakazi wahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarunguruje rubanza ku ngingo yafashwe n'umushikiriza manza mu Bufaransa yo kubandanya amatohoza ku byo yagirizwa ko yagize uruhara muri genocide yabaye mu 1994 umushingwa manza wiwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere Agathe Habyarimana aronderwa n'u Rwanda ku byaha bya genocide ariko mu Faransa ari mu rwego rw'abakekwa ko ibyaha ariko bataragirwa ku mugaragaro mu kwezi kw'icyenda yasabye umucamanza w'Ipari kugara dosiye y'amatohoza amaze imyaka 13 kubye yagizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi asigura ko habaye guteba muri ayo matohoza mu kwezi kw'11 ku itariki ya 4 ibyo yasabye ntivyemewe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa buri ko buratohoza kuri iyo vyaha yagirizwa ko yakoze mu Rwanda mushingwa manza wiwe Philippe Meilac yavuze ko bunguruje bahakana iyo ngingo Agathe Habyarimana w'imyaka 78 aba mu Faransa kuva mu 1998 Ubufaransa bwaranse kumutanga ku Rwanda ariko kandi bwaranamwimye ubuhungiro kubw'ivyo akekwa ko baburamatari ba mareta atandukanye muri leta z'umwe za Amerika bariko barafata ingingo nshasha zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihe abandura muri Amerika barenze imiliyoni 11 uramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer yatangaje ko habujijwe kwinjira kurira mu mazu y'uburiro abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye barahagarikwa gukurikiranira inyigisho mu masomero ibindi byahagaritswe n'amakoraniro y'abantu benshi hamwe n'amazu y'amareresi muri leta ya Washington iri mu buraruko gushira uburengeroho buramatari waho Jay Inslee yarabujije kurira mu mazu y'uburiro yongera ategeka ko amaduka agabanya abayinjiramwo gushika ku bice 25% mu ndwi iheze Amerika yabonye hafi abantu 150,000 banduye ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije abantu barenga 246,000 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Amerika tukiri kuri uyo mugera komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Buraya yatangaje ko ku munsi wa mbere ko uwo mugabane wagiranye amasezerano yo kugura imiliyaridi 45 z'incanco z'umugera wa corona ziriko zirakorerwa mu Budagi iri tangazo rijihaheze iminsi abategetsi b'umwe bwa Buraya batangaje amasezerano nk'ayo ni kompanyi y'abadagi BioNTech hamwe n'iy'abanyamerika ikora imiti Pfizer yo kugura incancho zingana imiliyoni 300 ni mu gihe ibihugu bya Buraya birushiriza kubona ibitigiri by'abandura uwo mugera byiyongera kandi bimwe muri byo byasubiye gufata ingingo zo guhagarika imirimo imwimwe mu ntumbero yo kwikingira muri Afrika igisagara cha Hamdayate muri Sudani ubugiha indaro ibihumbi by'impunzi zahunze intambara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia mu bashiki 8 bashitse mu minsi heze harimo abavyeyi hamwe n'abana bakivuka iyo ntambara imaze kurenza indwi muri Ethiopia hagati ya leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara yatumye abantu barenga 200,000 bahungira muri Sudani nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR ribivuga ONU hamwe n'andi mashyirahamwe mu gihugu bavuze ko bariko barafasha abahunze iyo ntambara ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ivuga ko ibyo bitero byica abanyagihugu
urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikaze nanone ku makuru yacu dukomereje kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari Ingingo zao z'ingenzi mu Rwanda Ministeri y'Uburezi yarayitangaje gahunda yo gupima virusi ya corona mu mashuri yose yo mu gihugu.
Hateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo ariho bikorera.
Uwo ni Valentin wa Maria, Ministeri y'Uburezi mu Rwanda. Mu Burundi ho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryarayitangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero, naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirasaba ko imfashanyo igenerwa rw'abana yahabwa abanyina uguhabwa base. Amakuru yacu mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Ministre w'Uburezi ejo yatangaje ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya COVID-19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya kabiri cy'amashuri azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya Asumutakaboye.
Mu kiganiro Ministre w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, Madamu wa Maria Valentina yatangaje ko abanyeshuri 2500 mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'abanyeshuri 500 muri za kaminuza aribo barebwa n'iki cyemezo. Ministre yasobanuye ko iki gikorwa cyatangiye mu rwego rwo gusuzuma ko nta kibazo cy'ubwandu cyaba cyaravutse mu bigo by'amashuri nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye mu gihugu. Ministre wa Maria yagarutse ku cyakorwa mu gihe hagaragara abanyeshuri banduye COVID-19.
Hakurikiza amabwiriza twasohoye hamwe na Minisante, kuko ayo mabwiriza asobanura neza mu gihe mu ishuri habonetse umwana urwaye bigenda gute, mu gihe mu kigo habonetse abana benshi barwaye bigenda gute. Icyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza babe baretse tubanze dukemure ikibazo cyagaragaye.
Kugeza ubu Minisiteri y'Uburezi itangaza ko nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye hari byinshi byakozwe mu gufasha abanyeshuri kwirinda iki cyorezo, ariko hakiri ibikigoranye.
Gufata abana ukabashyira kuri gahunda ihamye yo kuvuga ngo nimwegerane, ntimukoraneho, mwambare agapfukamunwa, ntimukine, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Muri rusange barabyubahiriza n'utwo dupfukamunwa baradufite, ariko bitabujije ko bisaba no guhwitura, kuko nk'uko mu mabwiriza twavugaga ngo abana 23 mu ishuri hari aho twageze dusanga bidashoboka. Ariko ubu ngubu icyo dukora ngira ngo nahamwe mwarabibonye, ni uko abana bicara ari babiri, umwe akicara ku ruhande rumwe undi akicara ku rundi, ku buryo utavuga ngo uko twabiteganyaga byarubahirije 100%. Nyuma y'uko bemereye n'imodoka gutwara abantu bose bakagenda bicaye, kuba abana bakwicara ku ntebe ari babiri twasanze bitaba imbogamizi.
Mu minsi ishize Ijwi rya Amerika ryakoze inkuru ku bibazo byagaragaye mu itangira ry'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. Ababyeyi bumvikanisha ko ikibazo nyamukuru ari ubukene.
Uyikubizamo ikibazo cy'izuba, akazi kagiye kabura, itangira rizagorana.
Mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza kubera ko bamwe bazabura ibikoresho.
Birakomeye cyane, no muri iyi minsi nyine abantu barabyibaza. Ari n'amatike, mwari no gushaka amatike, gushaka minirivare, n'akazi kenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse. Ni ikibazo.
Ministeri y'Uburezi yagaragaje ko mu mashuri abanza hamaze kubarurwa abana bangana na 11% batasubiye mu ishuri, umubare munini ukaba ugaragara mu mujyi wa Kigali, aho abagera kuri 15% batagarutse mu ishuri. Ministeri w'Uburezi agasobanura ko mu mujyi wa Kigali bishoboka kuko ariho hari imirimo myinshi abana bashobora guhugiraho, naho mu mashuri yisumbuyeho habarurwa abagera ku 9% kugeza ubu batarasubira mu mashuri. Ministeri y'Uburezi yasobanuye ko nta cukumbura ryimbitse ryari ryakorwa ngo hamenyekane zimwe mu mpamvu zabujije aba bana kugaruka ku ishuri, ariko Ministeri wa Maria asobanura ko hari ikibazo babashije kumenya cy'abana b'abakobwa batwaye inda muri amezi 8 bamaze mu rugo batiga. Ministre w'Uburezi ntiyasobanuye imibare nyayo y'aba bana b'abakobwa bamaze guterwa inda, kuko yavuze ko icyegeranyo cyose mu gihugu kitarabasha kubageraho. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi aho ejo kuwa mbere cyakasende DFDD ryatangaje cyumweru cyahari wabahoze ku rugerero gusa amashyirahamwe yabahoze mu ngabo z'igihugu n'abahoze mu yindi mitwe yahoze irwanya leta barashinja ishyaka riri ku butegetsi kurobanura rikita kubahoze barwanira ishyaka CNDD-FDD ntiyite kubavuye ku rugerero muri rusange. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Nkuko byama ibirori kuri uyu wa mbere byatanguriye mu gifurwa ya komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ni mu kibanza gihambwemo abahoze abagwanyi ba CNDD-FDD. Abategetsi benshi barimo mukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Joseph Ntakarutimana baroye gushinga iz'amashurwe kuri izo ntatemwa. Joseph Ntakarutimana yavuze ko kuva u Burundi bwikukira abarundi bangajwe baromorwa bongera baranyagwa n'ubutegetsi bubi ashimangira ko batica ubwoko ico ubutegetsi bubi.
Abana b'u Burundi batikiye atacu bazira turavye abarundi bangaye atacu bazira turavye abarundi byabo byatwawe bibwe nabo bategetsi babi atari byabo yaduhitera umuntu agahinda kenshi.
Ibirori byakomereje ku muhingamo ku cicaro gikuru ca CNDD-FDD Bujumbura ariko kasembiza bigomba rongo ishirahamwe ya DMH ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera kizunga XFAB bamugariye ku rugamba abona ko aragahaze mu itunganywa ry'uyu munsi kuko utegurwa n'umugambwe aho kuba igihugu.
Uyu munsi mukuru gahinduka ukitirirwa igihugu ukareka kwitirirwa umugambi wo kwitirirwa igihugu ugategurwa n'abantu bose mu mice yose wega ntitumenya ngo bitegurwa gutya kandi nikigeretseho n'abahoze muri CNDD-FDD ntibabimenya bose umengo nabo nyene harimo umwana n'ikinono.
Agahaze na Emmanuel Minani umukuru w'ishyirahamwe na Kohash ry'abahoze mu migwi y'abahutu yagwanya leta ryiganjemo abahoze muri CNDD-FDD arakemanga.
Bamwe baragwaye bariko baravuzwa abandi muri rusangi ubukene barabuze rero ayo bakira nayo bamira ubu barahoze bari ngaho nta muntu n'umwe ariko arakurikirana ibintu byabo mu by'ukuri ntibyifashe neza na bukebuke.
Ibyo bitifashe neza biza bigomba bidondagura
abahoze ku rugamba mu mice yose mu mpande zose iyo baje bazanana n'abantu batishoboye n'abantu atako bameze atako bifashe bari bakeneye gushigikirwa bari bakeneye ubufasha ego baribuka kabisa bagize ibibazo bakagwa ku rugamba bagahambwa ku mpanda niyo bamagurira ibikorwa bajya iyo tubibuze natwe biratubabaza cyane ko twarabuze abagenzi bari inshuti zacu kandi bazize kwigura igihugu mugabo birababaje cyane kwitwararika imva gusumba abantu bari byari byiza cyane yaba babyibuka hari ikintu babanje gukorera abamugariye ku rugamba atako bifashe biriko barayerera mu mabarabara bayerera mu mitumba mbere rimwe na rimwe bagize icyo babaza usanga babishyura yuko atagwandikwa afitaniye.
Minani nabasanga ikiza cyunyura ibintu byose ari burajya amategeko agenga bahoze ku rugamba bo mice yose
bumva kubera tategeko rihari naho yo bapfuye no guhambwa hambwa uko bishatse twebwe bahoze ku rugamba turasaba mu by'ukuri leta mbyeyi leta twatoye turimo mu bandi barundi bayitoye yoshiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba bose umwe wese rero kuko iryo tegeko n'iryo ricagerekana ingene ategerezwa kubaho itegeko ryerekana umuntu ingene abaho gusumbya uwundi mugabo ari itegeko wa wundi ntaheza ngo asubire yidoga niho haho nk'uko muvuga ati iyo dushiyeho hirya no hino hari habo duhura bakavuga kumenga bari bagiye
itariki ya 16 kwezi kwa 11 mugambwe Senda David de watoye gutangurira kwindwi yahari umugwanyi niyo yasinyuwe ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na Senda David de ukiri umuhari ugwanira mu ishamba hari mu mwaka w'2023 eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
urakoze loje turacyari mu Burundi aho abari mu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu barura rusange riheruka bafite impungenge ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa ku ministri w'uburezi atarabaha amakarita abageneraho bakora abo barimo n'abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abahoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora ariko ubu bakaba nta kazi bafite Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakore barusasuma nabahora arabayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega abandi bafite amakenga yo kubona batakorewe rusasuma nabahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora umwe mu bahoze arabayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza bo bakorera
nahimbere imirimo nari mu directeri uvuye mu directeri cyasaba expectation hanyuma akagushira handa aho wigisha Eriyo sansbichi tamo chabumba yoti noni yo sansuma nayo filo sansa waliko kazi tuwe tuliko kazi kwezi kurahete ndiko ndigisha nga yu kisasumisha degi teri ulona niwa sansuma mshu de service niwa sansuma mungabo uwe yaron sitege kulibwe mwi desi yason chef amutwara avgati abobanza mwarindi zaitu walindi natu nituzi kushikaja kwera tararonga makete aturungi kiyo tuja gukora kucavuga ati banza murindi
uwo mwigisha akavuga ko bafite amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta
kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irosanzumeze azocaba kugenzura ko cyagenze ro controle hanyuma abatisasumishije bagacwagarika imishara yawe kuvuga rero twebwe ntubona ibyo wahagara uno munsi cyane ejo tuzuba tubaye abandi mu isanzwe twe twari abakozi ba leta dufite matricule turi bashasha simbona igituma kwa ngo dusanzwe
Nepomuseni Ndayavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru
yego nivyo abo bigisha turabazi hari abahora arabayobozi mu mwaka w'ishure warangiye mu uyu mwaka w'ishure bakaba baheruka gusubiritswa abo o hari haho twari twiyumviriye tubona harakazi turababwira ko boshobora kuza kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva ikigikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse ico no kwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ntabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganje iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amaketi ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse borema ikibazo cyabo kirazwe hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora arabayobozi gusa hari abahora bakorera mu nzo za mwiyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe yuko burabangirwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mwiyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka
kumakenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko atampamvu zotuma batasansa umwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasasuma
nuko twabibyiwe nivyo utazoba rusanse yavuze yuko mu gitigire cy'abakozi ba leta atazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazoba bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise bari kukimvi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangora nezizo hapa
ndipo musenda yavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora kazi nabi ivyo hava bigira ingaruka mbi kubaregwa uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe
kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe urumva rero nta kamaro kuko nubwo babagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize mwiki gihe turimo twirukana umwanya ni byiza yuko uwo ari we wese arindira ku kazi ko kanatsinda naha bayabaye dekomisiyoni agumara umukozi wa leta abayakuwemo abayasubirijwe mu mabanga yo kuba umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubana nyarangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahemwe ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhemba
abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusansuma babone gukora umuti muri munda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuje muri Tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro basaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa base aho guhabwa ba nyina. Umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania.
Ana gaha mu nkambi ni benshi kandi nabazo bariya mu Burundi ni benshi none kubera iki umukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari kubera iki to uwo muntu aziwe mwana kamurera none basi je hari kintu cyane ya makenga ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutora ibintu byo kunda mbese bavuga yuko icyambe gikene wari fishimba ugacake nani tresifika nakajya gapapura go hakubita ko gugende kwa makazi none wabibuze iherezo ryo birihe nkifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi krashira kuboneka iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwana avuka imuyinga kuko ibintu byo kubyara bugiraze n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivanye n'umugore wiwe cyamdana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kurumba azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu je nanje mungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kuja kuri se urumva zo muhungukana ne tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yingi ko je ndi umunyamuyinga umwana azoshafashwa gute kifashanyizo yatwaye se kandi afite umugore umva je ne kenera gutora injya atumwanda mufashisha ndashe ndamufasha gute urya nimba se wari muyinga basi nawe amaze kugenda kukazi ayifite umugore wazo avuga ati naha mureze ibintu bindaba nta kuntu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanya ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nje ndanda muze je nyene si je nzohangayika byose nicyo kimwe n'undi ntacha bakoze icyo rero nicyo kibaza abantu benshi bafise none ko mwana amusize kurise ejo bigashika nkataha mungu kanye umujyango basa nakuye mu Burundi je nakuye mu Rwanda abana batatu na je wa kane basinze basibira nayo kuko se batwa twaravanye ndabarere abana bo nzobampungukanye kuko nkuye sino muhasangano uko abana bo nzobampungukanye se yabahungukana iforma umva zo chandabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekeze dutera tuje na rifise umwana nashika photos maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bace avuga ati hari ahantu twari guca kugira tuze guca turonka na nyama foma y'abana ibyo bace avuga ati ni dusubire imukindi imico gihangari cambere turindire aho abandi barindiriye baduga igiforma y'abana kandi n'ubu niyo fise iyo umwana yari kenewe ntiyagiye twaserere nze guhera ryari hirya ejo tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwabo bana n'ubu ntacapuyemo n'ubu tumbere sanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nzo fomo ntaza turonka mpaka tuduze muri gipaca atahige ntuzari zoherera mpaka Jesu nzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yarageze mu mezi 5 n'inusu bo cyamuduza atariko bo mpizonge aba nagomba nyene yuko iyo fomu no yironka iri ko mwana nico nagomba kugira ndoze ndaje hose ndoze ndatwara ifomu iri ku gitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nosaba nuko umaze umwana wamaze kumushira kuri se bavuga ati ava ngaha kujya ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyene gusa mugifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari izo avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwana n'umwanya nzomutwara kwase naha mugifashanya imaze gutora umugabo ifite uyindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undaze kumabayeho na ahubwo byaba byiza guhaya afashanya wa mwana nimba ari amahero kavuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati jenye nawe umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umujyanga ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego namukase umwana zabayeho nabi kandi ntazabayeho neza kuko hamwe no gupfa zopfa ahubwo byo babyiza